Hawaii, pai ki one, ki one hinu hinu la, me laika la ke ia, mai man he pono te ia. Kumaka kai no hira ka papa hi mai o mau kere Kuma ke la hui o mei no i ka wei lele o hi i la vi
Sonny Lim on the stage. Sleep on. Oh, anybody?